different colors na ndu ile ọkọ na kwotea na ọgbọ na ọkwụ ka o ji we wu arụ na grish ka ọwụ na nshi ara atụ grish na ọta ka ọ ga adu me na mmadụ dudu na ekwu me me dudu gbali denta gbali denta gba bua agụ na ọdụrọ feche ya ba akpari bi ego euro kwatu mark naira
ọgbọ agụ
we bu lion
hey
ọgbọ agụ
ọgbọ agụ I was a woman.
I was a woman. Once was back one way, you know, and she and Opalia, the query, you
know,
she know that she don't go to Jarry and wish, and what is she don't query on of
you? I love you, and wish, and I love you, and wish, and I
love you, and I love you,
and
I love
you, and I
love you, and I love you,
and I love you, and I love you, and I love you, and I love you, and I love you,
and I love you, and I love you, and
Where are you?
Hallelujah.
Hallelujah.
That is why I always ise
na nke awu kwọ kwọ
abọ
ana ya ndị ichie
amen
na si ba na nke awu mmadụ kwọ kwọ
eyi no ku la wura nku oyi
no ku la wura nku
oyi na mmadụ ya ndị ndị
asu si ki bu inye ike nga bu inye mma
aya o
chuma ko chuta
ise
aru ti ya mma
ise
ohun ni ji awu ọmọ ọmọ
ise
una cho le nu ki lo ma
ise
akọle ko ni mma ise cho le ara ku ko ara ku ma
ise
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 ọmọ
ni abu
Anya mi ego ni ego moto. Ise.